Nitaendelea hapo jinja utawa komoje wa kweli
mapano ataendelea
Mapambano itaendelea hapo jinja tutayo kombole wa umeme
Mapambano itaendelea hadi Uganda kombole wa umeme
Simba, Simba kali
Simba
I don't know what transpired there.